Ko whakamānawatia a kahurangi Kiri Te Kanawa, moana mahi whakaari puoru I roto I ngā tau. He mea whakanui aia ki te Royal Albert Hall I Dānana, neke atu I te whātekau tau aia e waiata ana, hei tāna maringanui aia I te tautoko mutunga kore mai a ōna mātua.
It is now my greatest pleasure to invite to this stage the winner of the Classical Brit Award for Lifetime Achievement in Music, Dame Kiri Te Kanawa.
Mui ana te kare tapere o te Royal Albert e te tini ki te whakanui I tēnei uri o Ngāti Maniapoto.
If it were not for the sacrifices of my parents, who came from nowhere and had very little but gave me everything, I would not be here tonight.
He tohu mauriroa, he honore mō Kiri Te Kanawa, he te whai muri atu I ēnei tohunga rononui. Placido Domingo. Me Jose Carrera.
I think a younger generation are really, really getting into classical music.
I roto anō hoki te āhuatanga whakaari puoro te āhua whakanui I tēnei tūmomo mahi waiata. Mō neke atu I te whātekau tau a Kiri Te Kanawa e whakamana ruana I te maha putanoa ki ngā tōpito o te ao. I te tau 1981, neke atu I te 6 miriona tāngata I mātaki aia e waiata ana I te mārena o tēnei tokorua.
The curtain isn't coming down just yet. For honouring my life this far with the word achievement, I say a heartfelt thank you to you all. Haere mai.
Te ahua nei e kore mutu te tio, o kōna reo, I kuna. Tini Molanui, Te Karere.